abantu b'Imana bari mu nzu y'Imana mugabo Satani ashaka kubarekura completement ashaka kubagumya ashaka kubona gusa ku donc physiquement bari mu nzu y'Imana mugabo yindi kote baracari mwisi narakazuyazi sinari nejeje Imana kuba uri mu nzu y'Imana hanyuma ukaba uri mu vyaha ukava gutambira umwami w'abami ukacuja gutambira umwami w'umwijima ugakesha ijoro ryose ndetse bwacika indi gukongera ugasubira mu nzu y'Imana uka sinote yakwivuga ukagira ukundana ugira abakope ibyo byose ni kintu Imana byitwa ngo uri mu nzu y'Imana Imana ntikinezerewe na gatoya twarahuye narahuye n'ishure ry'Imana kandi baranavuga ngo iryo shuri ry'Imana iyo uriciyemwo ukarirangiza neza ngo urivamwo uri uramahoro urivamwo waciye ubwenge urivamwo wabaye undi muntu undi mushasha Yesu ashimwe ndabaramukije kandi ndanezerwe cyane kuronka uyu mwanya wo gusubira ku kuganira namwe kuko burya Imana iravuga igasohoza ibi bihe nayo ndabirindiye kuva kera kandi Imana yari yambwiye ko ibi bihe bizoshika mugabo sinari bwaronke uyu mwanya iyo kazi yo kugira ngo shobore kuvuga ico Imana yari yantumye kubwira ubwoko bw'Imana jere nitwa amazina yanje nitwa Melise irankunda ya mugabo abanzi kera nitwa amazina Mukeshimana Micheline mugabo burya ngo iyo Imana ishaka kuguhindurira amateka ishaka kugukoresha iraguhindurira amazina kumwe na Abraham kera yitwa Abraham mugabo Imana imwita Abraham kuko yashaka kumugira ukomeye sekuru w'amahanga Sara yaramuhindo yitwa Sara imwita Sara Imana yari ishaka kugukoresha iraguhindurira izina nanje Imana mpindurira izina yanyise Melise irankunda rero ndi umurundi kazi mba mu gihugu cha Sweden navuye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2007 sinovuga ubuzima nari mbayemwo mu gihugu cy'u Burundi sinovuga ngo nari nkijijwe sinari nkijijwe na gato kuko maze gukura nkumva mu bisanzwe n'umuryango wacu nti warukijijwe n'ukuri abavyeyi bacu ntibari bakijijwe na gato barabapagandi ndetse ya urumva ko natwe abana nitwari dukijijwe na gato mugabo harageze igihe numva hamwe nyene mu bintu by'abadolescent utagwe gutangura igihe cya adolescent numva shaka kuja gusengera mu bakizwa mugabo uko kuja gusengera mu bakizwa kwanje kwari gukurikira kumuvuga ngo ugendera mu Kigali nta rushengero na rumwe rwo mu gihugu cyacu mu Burundi ntaroyemwo nk'abantu bazi mu Burundi hari ama eglise za eglise vivante hari za cathedrale Regina Mundi hari za de Mineva izo zose nazisengeramwo urumva nti kwari no gusenga kwari kuzunguruka gusa mu mashengero ataco uri kukuramwo ubwo buzima ndabubamwo kugeza igihe hageze yuko mva mu gihugu c'u Burundi nkaza muri Sweden ndetse no muri Sweden narabibandanije uko nyene narabibandanije nja gusenga mugabe ibyo byose nkabikora ndi mu vyaha nja mu nzu y'Imana kandi nkakunda gusenga cyane nkakunda sinovuga ngo kwari gusenga nakunda kuja mu nzu y'Imana numva ko nivyo biranezere kuja mu nzu y'Imana mugabo ntaco nahakura kuko nashobora kuva mu nzu y'Imana ngo nde muri louange nk'abantu bazi muri eglise vivante baragira ama louange mercredi narayikunda kujamwo mugabo nayivamwo nkaca ngenda muri boîte de nuit donc ikintu cari kimboshe rero cane na sinari umuntu ngo nwe inzoga icari kimboshi yari boite de nuit nibaza ngo umdemon yaramboshi yakunda gutamba narakunda gutamba cyane boite de nuit gukundana nkagira abakopa aho hantu urumva ko ibyari ibintu byiza kandi mvuye mu nzu y'Imana ntivyari byiza na gato ya mugabo maze gushika muri Sweden burya rero hajya ikintu no vuga nuko y'Imana muri Yeremiya hari ahantu bavuga ngo ukirira urusoro mu nda ya nyoko naye naragutoranije je nibaza ko Imana yari yarantoranije yari iziko igihe runaka izo nkoresha igihe runaka irandika ndaca muri ubwo buzima kugira ngo iyi saha uyu munsi mbe niko ndatanga ubuhamya kandi buze bufashe benshi kuko hari benshi bari muri ubwo buzima nari mbayemo ndabyibuka ko mu mwaka wa 2016 narigeze kujya mu gihugu kimwe cyo muri Afrika ndabyibuka ko umuhanuzi yarangira duhanurira tora abantu benshi ratubwira ngo ashikiri yarambarira ati wewe imana izo gukoresha igukoreshe kandi ubuhamya bwawe intahe yawe izobohora abantu benshi rero ndashimira imana ko uyu munsi ubwo buhamya imana yavuze ko nzobwira ubwoko bw'imana ari bwo ndi imbere yanyu ndiko ndabashikiriza ya subiye inyuma gato ya rero uko kuntu nyene nagiye muri ugo rugendo rw'akazuyazi mu nzu y'Imana nkora ibyaha ndetse nibaza yuko no muri Bibiliya mu byahishuriwe Yohana igice cya gatatu haravuga ibyo iryo jambo nyene rivuga ngo kudashushe reka ndahasome ibyahishuriwe Yohana gatatu murongo wa 15 reka ndahasome haravuga ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire icompa ugakonja canke ukabira ngo nuko rero kura kazuyazi udakonje ngira ndakudahwe haleluya ndaje ndakudahwe jewe kabisa narakazuyazi sinari nejeje imana kuburi mu nzu y'Imana hanyuma ukaba uri mu vyaha ukava gutambira umwami w'abami ukacuja gutambira umwami w'umwijima ugakesha ijoro ryose ndetse bwacika indi gukongerwa subira mu nzu y'Imana uka sinote ya kwivuga ukagira ukundana ugira abakope ibyo byose ni ikintu Imana byitwa ngo uri mu nzu y'Imana Imana ntikinezerewe na gatoya hanyuma urumva harageze igihe rero maze kugira muri Sweden narabandanije ubwo buzima Imana iravuga iti enough is enough ubwo buzima sibwo ndagushakamwo maze Imana irandahwa no vuga ngo yarandashwe kuko ni ijambo ry'Imana rivuga ngo kudashushe kandi ntukonje urakazuyazi ndaje ndakudahwe Imana yarandashwe kuko uko kuntu nyene ntatinye icaha wacu usanga nyene ngira abakope nakundanye n'umuntu hanyuma kubera ntatinye icaha ndatwarinda kandi umuntu yari umuntu atacu tubuze twari dufise ubuzima bwiza twari dufise byose pe dufise byose mugabo kwa kundi Imana ibishatse kuvuga itingira ndakudawe irakwaka ayo mahoro mu mutima narabuze amahoro mu mutima ndabura umunezero kandi ndahantu dufise byose dufise inzu yacu afise akazi keza mugabo Imana yari nshize aho hantu kugira ngo ni bimwe byo kuvuga ngira ndakudaho yaranje niko ndabyita yarandashwe kuko aho hantu Imana imaze kugukura kw'amaboko ikakurekura ikwa kumunezero nubwo wo buri mu bintu bimeze gute ibintu bikayangana mugabo Imana irakwima uwo munezero ukumva ibanze gucishe mu ishure ibanze iguhindure igukaranga ikucishe mu ntuzi kuburyo uvuga uti yego Imana twarahuye narahuye n'ishure ry'Imana kandi baranavuga ngo iryo shuri ry'Imana iyo uriciyemwo ukarirangiza neza ngo urivamwo uri uramahoro urivamwo waciye ubwenge urivamwo wabaye undi muntu wundi mushasha rero byarageze rero aho hantu naragiriwe ubuntu Imana irari nkuramwo uko kuri nkuramwo rero Jesse narinzi ngo Imana ivuga gute Imana kuko urumva sinari nari nkukurikira abandi nta kintu nakimwe urabona ni bya bindi satani atushira nk'igitambara mu maso kandi nshimi Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo ngire mburire abandi bari muri ubwo buzima kuko ico gihe Imana yampaye izi message yambwira yuko mu nzu y'Imana hari abantu benshi bameze gutyo abantu benshi donc iyo ikimbwira nyereka yuko hari abantu bafise igikoti donc le manteau noir ko iki ari ico gihe cuko bikuri ico gikoti kugira ngo bahagarare mu mana vyukuri jewe n'ukuri Imana yangiriye ubundi ico gihe igitambara cyari ku maso no vuga ngo Satan yari ishize ku maso ntabona ivyo ndimwo ntabona ko ndiko ndacumura ntabona donc ni jambo ry'Imana nkaja mu nzu y'Imana gusa ariko nta kintu na kimwe nkura mu nzu y'Imana n'ukuri abantu beshi Satani ababoshe gutyo bari mu nzu y'Imana ibyo bintu navyo Imana yarabinyereka mu yarampama verse meshi cyane yanyigishije mu gitabo cyane cyo kuvayo igitabo cyo kuvayo igihe ubwo kugabanyisraeli bari muri Egiputa Farao yabagize umuretwa wabo Farao yarabifatiye donc ntiyashaka kubarekura ngo bave mu gihugu cya Egiputa Imana yanyumvisha yuko niko kuko abantu benshi bari mu nzu y'Imana mugabo Satani akababesha ati murakijijwe muri mu nzu y'Imana mugabo agashaka bagume bari mu buretwa bwa Satani bagume bari mu vyaha mugabo izina bakitwa ngo ndi mu nzu y'Imana ariko hanze Satani abakoresha ibyo ashaka Imana yari gihe yabinyumvisha iyi message iyi ntahe ndetse yanyumvisha yuko abantu bari mu nzu y'Imana mugabo Satani hari ukuntu yabahumye amaso hari ukuntu yabashize igitambara mu maso donc batabona ibyo barimo batabona niyo baba bari kwakora ibyaha ko ari ca bakabandanya bari muri ibyo bintu kandi ku munsi w'Imana bagafata Bible abakozi b'Imana bagakorera Imana abakozi b'Imana bakakora imirimo y'Imana mugabo hanze bagakora ibindi bintu bindi Imana yanyumvisha yuko ari Satan kujya Farao atashaka kurekura ubwoko bw'Imana nuko uravye nko mu gitabo cyo kuvayo kuva igice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere no kuva igice cy'icumi umurongo w'umunani no kuva ndetse kuva igice cy'icumi gushika ku murongo wa cumi na rimwe haravuga ukuntu Farao atashaka kurekura ubwoko bw'Imana yarajanga akababwira ati nimugende mwebwe abagabo nimugende abana donc wamengo ariko aranegosia na Mose ntiyashaka kubarekura bose donc rero Imana yanyumvisha yuko n'ubu niko biri abantu b'Imana bari mu nzu y'Imana mugabo Satani ashaka kubarekura completement ashaka kubagumya ashaka kubona gusa donc physiquement bari mu nzu y'Imana mugabo yindi kote baracari mwisi rero jewe ndashima Imana ko ico gihe Imana naringeje aho mvuga yuko Imana ntari nzinge nivuga ico gihe yari no vuga ko nari mu gihe cy'ishure yari yandashwe naragiriwe ubuntu ijuru ryarangwaniriye nubwo Satani ariko arashaka kunkwegera kuko nacagiye cyo gutambikiza navuga ngo kuguru kumwe kuri mu nzu y'Imana ukundi kuri mwisi ico gihe Imana imaze kundahwa na kwa kuguru kwari mu nzu y'Imana naragukuyemo njya mu donc ntangura gukora nibindi bintu ntahora nkora ico gena akazuyaze natangura kubera nari mbuze umunezero aho hantu ndi nkumva umengo ntashaka ikintu co ngarukanira umunezero nkumva ashaka ikintu kimpa amahoro hatangure utwo tuntu two kuvuga ngo rekanwe inzoga komsa n'uyo muntu turi kumwe numve ko mfise umunezero mugabo nta kintu na kimwe cashobora kunzana umunezero naragerageje ndaha novuga ko nagize meme depression aho hantu narindi kandi ataco mbuze nayo babwiye nta kintu na kimwe nari mbuze twa dufise byose mugabo imana byari shwiga imana mugabo rero kubera imana yifise ku mugambi yarangwaniriye igihe kimwe imana ituma ko umukozi w'imana numva arambariye ati imana yakunyeretse ati yakunyeretse ndi ku musozi nda donc mboni sura yawe ati yambwiye ndakubwire va muri ivyo bintu urimwo wowe uri umukozi wayo iragushaka ico gihaje kubimbwira numvise ubwoba bwishi cyane kuko yarabonye arabona ibintu bige kushikira yarabona kandi c'est vrai kubera umubabano nari fise kubera gahinda nari fise iyo depression nari fise numva umengo ushaka kugenda muri Afrika kugira ngo nje kumva ko mu mutwe nduhutse cyangwa ingiriki mugabo imana ico gihe nyene nari namaze no kugura billet d'avion kugira ngo nje muri Afrika kandi sinari ngiye ngo ngiye kugira iki nari numva umengo ngiye kwita nari numva umengo ngiye gukora ibintu bidakugwa kugira ngo kuko nari numva afise agahinda kenshi cyane maze imana muri ico gihe niho yacica kuri umukozi w'imana aravuga ati nabonye hari umuntu w'inshuti yawe ariko agomba guhereza ikintu cyo doke cyo kukwica mu kintu cyo kunywa ati nabonye ibintu byinshi ambwira ibintu byinshi cyane uwo mwanya yajije kumbwira ibyo bintu numvise ubwoba bwinshi numva ijwi mu mutima wanje rimbuza melize nk'ubu wofa ikibanza cawe ni iki iyi saha wofa ikibanza cawe ni iki umuriro cyangwa ijuru iryo jwi donc nararyumvise sinari nzi ngo imana iravuga mu bwa mu mutima wanje numvise ikintu kimbaza umwanya wofa ijuru doko ikibanza cawe ni iki umuriro cyangwa ijuru mejeje kumva iryo jwi numvise sinzi ukuri iyo sensation yumvise nk'ukuntu umuntu ashize urutoki kuri cuisinière ingena navyumviye muri servo numva ngize ubwo bacare ndavuga oya mana shaka ijuru shaka ijuru shaka ijuru numva iryo jwi kandi iragarutsa mu mutima ngo nimba ushaka ijuru rikorere no babwira yuko ico gihe sinasubiye kuraba inyuma naciye ngira ubwoba cane nagize ubwoba bwo gupfa nagize ubwoba bw'uko nopfa nkaja mu muriro naciye numva mvuga nti Imana kumbwiye ko nkorera ijuru ndarikorera kubwo ico gihe sinasubiye guhindukira sinasubiye kuraba inyuma rero ico gihe cyose rero niho nari ntanguye urugendo rw'agakiza kanje niho nari ntangiye urugendo rwo guhinduka niho nari ntanguye ubuzima bundi ca gitambara cyari ku maso wamengo kiravuye ko wamengo mbaye undi muntu mushasha wamengo hari mbaye sinzi na wamengo hari yindi ico gitambara cyo kubona yuko ndi mu vyaha cyo kubona ko ndu wamengo kiravuyeho nca ntangura kubona gushaka imana ntangura kumva rya jambo ryari ntabona ko hari jambo ry'imana rihari ntashobora gusoma ijambo ry'imana nasoma ibitabo bindi mugabo bibli ugasangira munsi ibindi bitabo nca ntangurira kugira inyota yo gusoma ijambo yo kurondera imana ndarondera imana n'ukuri imana nayo ica imbere umubyeyi iranyiyereka ikaziranganiriza inganiriza mugabo novuga yuko burya imana hari ukuntu ifatira ku majambo yacu tuvuze nibuka ko ico gihe maze numvise ubwo buzima mvuyemwo ijambo nabwira imana nabwira imana unkuye muri ubu buzima nari ngiye gupfa wandinze urampinduye nari ndishimwe no guha kuko inzahabu ifeza ubutunzi bwose ni ubufise n'ivyawo rero ikintu numva nogwa kikunezera mana basi ndahari nguhaye umutima wanje nkoresha icyo ushaka ndunga iki ushaka iryo niryo shimwe numva noguha imana yakoreye kuri iryo jambo cyane kuko uko naryama niko naguma numva ijwi ry'Imana uko naryama niko numva Imana inganiriza aho hari umubatizo kuko aho hose mwumva ndababwire yuko umubatizo aho naja mu nzu y'Imana hose nk'Akazuyaze nanumva ijwi rimbwira ngo merize ja mu nzu y'Imana gira gutya niba kugira um protocol ubikore ni mugabo umubatizo ntufate warabatije mu katoliki uru mwana donc mwatizo nari narawanse mugabo ico gi maze guhinduka direct numva umutima wanje ushaka kubatizo kugira ngo mbabarigwe ibyaha byanje kugira ngo mbi ikindi kiremwa gishaje itariki imwe y'ukwa gatandatu 2013 niho nakiriye umubatizo kuva nakiriye umubatizo sinovuga imana nayibona ukundi kundi imana wamengo nafa gusinzira gatoya nkabona ijwi ry'Imana aho hari mu kwa gatandatu nabatizwa maze nko mu kwa 12 tugira veye hari umukozi w'Imana yaraje muri vire y'iwacu tuza kugira veye donc yari twashaka kugira ibya Noel ndavyibuka turi muri iyo veye hageze nko masacenda y'ijoro umukozi w'Imana sinzi umwuka wamufashe aha atora abantu bashika nka 10 ngiri gubuntu nanje muri abo bantu mbandimwo kandi naratangaye cyane kuko ahantu yantoye nayo nicaye ahantu muri kwe atari gushora kumbona mugabo mwuka w'Imana yagiye aranova aho ndi kandi sinari ko ndanamuraba nayo nunamye numva bariko barankubita urutugu ngo araguhamagara umukozi w'Imana umukozi w'Imana yaraduhamagara aratubarira ati umwe wese nusaba icyo ushaka yadufata amaboko ahagaze kuri podium akavuga ati saba icyo ushaka Imana maze abantu bari imbere yanje barasa ibyo basaba ntitubitse kuko bavuga buhoro jewe rero nari nshikiriwe afasha amaboko numvise nk'ukumengo mpagaze nko kuba ku kuri hasoro ukuntu amaguru adashika hasi numva ijwi riraduze nk'uko umengo rizamutse mu mubiri wanje numva ndatuye navuze ndi nko muyindi donc muyindi esprit numva mvuze n'ijwi rirenga ngo shaka unkoreshe kuko nace nikubita hasi bagiye kunsubiza kwicara numva kwa kundi yuvuye umuntu uzumvume ngo warushe kuva ico gihe imana kabisa aho ndi hose itangura kuzinganiriza ijambo ry'Imana nabandi muri basi nkumva haraje nka topic ikaca nkumva iri kwiragani donc haraje imana yarampaye amajambo menshi cyane y'Imana nkumva aho ndi hose ijwi ry'Imana riko riranganiriza kandi rikampa ijambo ry'Imana nkumva iyo topic iraje nkumva riko iri developa muri jewe iryo rigahera nk'ejo hakagaruka irindi donc nkagirirwa presence y'Imana cyane naho n'abandi muri basi amosoza akaza ku buryo nihanagura nkaraba hirya nkibazani abantu baba bibaza ngo nabayike mugabo yari presence y'Imana n'Imana ibiri kwirangenderera nibuka ko hari umukozi w'Imana nabibwiye mu mama w'umupasteur twabana twari en contact ico gihe ndamubwira ibyo bintu bishikira arambarira ngo iyo ni Imana iri kwiragutegura ati ahubwo ndaguhanure ugendane block note igitabo n'ikaramu igihe cyose uzoba wumvise iyo sentimije iryo jwi rije ucuze urandika so ndabigenza uko birabandanya uko nka 2015 numva kandi igihe kimwe ndoye mu gihugu kimwe cyo muri Afrika kuko deja Imana aho yari yamaze kumpereza iyo message yo kuvuga ngo abantu biyambure igikoti le manteau noir ngo salever le manteau noir aho hantu nari ndi muri iyo eglise narabahaye iyo message irabakora ko cyane maze twara hantu hamwe igihe kimwe turi abantu benshi harato umuhanuzi yarahari twari tugiye kuraba kuko twari kumwe n'umukozi w'Imana atubwiye ati hari umuntu tugiye kuraba umukozi w'Imana donc n'umuhanuzi yarahanuriye abantu bose ashikiriye yarambariye ati wewe Imana igiye kugukoresha cyane ati intahe yawe igiye kubohora abantu benshi cyane jewe nafuye kwakira ndavuga amen kuko sinarinzi ngo iyo ntahe ni nyabaki mugo wewe iyo ntahe yavuga niyo bo uwo mwanya sinumva ngo iyo ntahe ariko arambarira ni nyabaki Imana izonkoresha subi inyuma nkaja muri Sweden aho rero Imana iranyigisho ntahe yose nararara majoro nkabyuka samuna nijoro sinsube gusinzira ikashushaniriza ikanyereka abantu batatu ikanshushaniriza ikambira uyuze umuvuge go gutya wi donc yanyereka abantu batatu umuntu yambaye le manteau noir hose ikanyereka n'undi yambaye le manteau kuki donc kukubo kukituko kimwe ikanyereka n'undi iyo manteau iri hasi mugayi mari kambira ngo wibande cyane kuri uwo muntu yambaye le manteau kuri une seule côté wowe rero yambaye ikoti donc ku rutugu yase gutibuka ni wa muntu w'akazuyaze ni wa muntu donc ari mu nzu y'Imana mugabo vyamunaniye kwinjiramo complètement iyo ntahe rero yavuga yanje bwari bwa buzima nagiye gutakwa ari bwa buzima nanje nari mbayemo bwa buzima n'abandi mu nzu y'Imana natarika amaboko ngo bansengere nagira iki mugabo nkaba ndi mu vyaha nkaba ndi mu busambanyi nkaba ndi kuja gutambira satani jiro ryose mu boite de nuit iyo niyo ntahe Imana yavuga rero ubu ndabivuze gutya ntariko ndabyerekana pratiquement mbwanize ko Imana izompa indi occasion nkavuga iyo ntahe ndabereka neza uko Imana yabinyereka kandi Imana yo yambwira iti wibande cyane kuri uyo muntu ari hagati uyo muntu ari hagati kuko uyo muntu yambaye igikoti hose wewe afise yabarizwa ari kwa satani ari mu vya wewe arafise ikibanza arimo ariko uwo muntu ari hagati yambaye umwe impuzu y'umweru indane mugabe ico gikoti kikaba carase kuvako no kuvuga yarabwiwe Yesu yarabwiwe Imana arazi Imana arazi icaha mugabo akirenga ko akaja kugira kandi yarabwiwe ijambo ry'Imana Imana irambara ati uwo yambaye ico gikoti njanye wewe yarahisemwo ashobora kuba ataranabwirwa n'ijambo ry'Imana ashobora kuba ataranabwirwa iby'agakiza ariko uwo wewe yambaye impuzu y'umweru indani hanyuma ico gikota kakigendana uwo yaramaze kubwirwa ijambo ry'Imana uwo araza agakiza kariko mugabo aracari akazuyaze aratambikije ikambarira ati uwo nawe yataye ico gikoti kiri hasi uwo nakomeza urugendo rwiwe akomeze gukiranukira Imana ariko abandanye cyane amasengesho kuko abadayimoni bo bagerageza kugira ico gikoti basubira kimwambike ndashimiye Imana cyane nari ndindiriye ibi bihe kuko nararize ntararonka iyo kazi yo kuvuga ngo ntange iyi message narumva aho ibihe bigeze narumva ko Yesu ari mu kuza gutora ishengero nkumva yuko Imana yampaye iyo message yo kubwira ubwoko bw'Imana mugabo nkabona ntararonka iyo kazi yo kubwira ubwo donc yo kubuvuga nararira nkavuga nti Imana none nkubu Yesu yoza uzovuga ngo naragavye kubivuga kandi ntararonka iyo kazi ndagerageza kwicira inzira sindabibona naragerageza kurondera abakozi b'Imana nkababwira mugabo nkumva birafunze nkababwira ko ushaka mugabo entretan naratanga ama audio y'ijambo ry'Imana audio gusa kandi akaba ari ama audio avuga ivyo bintu byuko hagarara Imana gushaka byo kwitandukanya n'ica mugabo harageze igihe izo audio zihagarara Imana yari keneye indi etape kuko harageze igihe mu kwezi gushize mu mwaka ushize nko mu kwezi kwa gatano kuko niho natanguye kumva ijwi muri jewe ringira ngo igihe niki nkumva umuntu wese ariko ari kishijamo y'Imana ariko aravuga ngo igihe niki igihe cawe niki igihe nkumva umengo hari donc message ndiko ndahabwa ntangura kumva yuko igihe cyanje cageze nkumva umengo cageze mugabo sindabona gute je rero numva narakunda urumva nababwi ko natanga ama audio surtout novuga yuko hari nabaririmbyi bahora baririmba novuga nk'umuririmbyi Israel narakura mu indirimbo ziwe cyane nkazikura mu ijambo ry'Imana nk'indirimba ya Israel ivuga ngo igihe ni kingo wiyamburubwira buri n'izindi Imana impa umugisha Israel ndamukunda cyane izo zaramfashije mu gutanga ubwo butumwa kukwiyamburubwira buri si subuhoma bwo kumubiri no ni vyaha yavuga hanyuma zimwe narazandika no babwira ko hari n'indirimbo ndi muri primaire nari umwana muto mugabo twigana n'abana babiri bakijijwe abakobwa babiri bakijijwe bararirimba bari muri chorale iyo ndirimbo hari indirimbo baririmba nayo yari yarabaye kole mu mutima wanje asimenye impamvu maze mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu numva Imana irambwiye ngo fata za ndirimbo zose ufate na ya yindi ukiri umwana iri mu mutima wawe uyandike ngomba uzikore indirimbo uzikore nka album comme ça ubwo niko rufunguruzo rwajya avuga butumwa nakubwira indirimbo ndazandika Imana inzanira umuntu azifasha kuzikora izo ndirimbo twarazikoze ndi mu gihugu cha Suede uyo muntu ari muri Kenya nkazimwandikira tugakolabora ndamurungikira muga nkabona biriko bintwara amahera menshi nkumva umengo no bivamwo Imana ikambwira nakubwiye bikore nkabandanya ikambwira nturaba amahera nturabiki nakubwiye bikore kuko ugo niko rufunguruzo rwivuga butumwa naguhaye ndazikora mu kwezi kw'12 irambarira ngo ishaka ko zisohokana ziherana n'umwaka wa 2020 kuko 2020 ye n'indi ntambwe ikurikira ndabyibuka yuko hari wacu muri decembre hari haje faze igira kabiri ya corona nditwaza corona kwihari ishaka kutagenda kukaziba nyima konje ikwiriye ndabyitwaza ndavuga mana araba ndabiretse mugabo mwijoro rimwe Imana irambira narakubwiye ko utegerezwa nzobana nawe nzokurinda nta kintu na kimwe yagiye kunyereka ko iri kumwe nanje yarandinze kabisa irandinda corona kukazi nari gufata indege nko ku munsi wa gatano maze ku munsi wa mbere numvijwe irambiye ngo ntuve ngaha mpa kumusuzurira indege ugenda muri Kenya mugawe sinibaza ngo ni giki Imana imbujije kugenda ko nibaza ni peut-être ko ndiko ndasengera urugendo Imana ishaka yuko nguma imbere y'Imana sinje kwiyanduza sinje gushavura gushwana n'abandi bakozi mugabo Imana yarindize corona kuko ku kazi hari yateye corona abakozi presque bose abashefu bose baragwaye corona mugabo je Imana irambuza kuja nchashira kuboko ndavuga nti Imana I'm surrender ndagiye uranyeretse kuri kumwe nanje uranyeretse kuzondinda ndagenda indirimbo zirakogwa ndabona Imana ko iri kumwe nanje ndabona ko Imana n'ukuri muri byose iri kumwe nanje ndagaruka amahoro maze rero ico nashaka kubwira abari ko baranyumviriza bose nuko hari indirimbo zasohotse indirimbo nasohoye ni indirimbo zitandatu, indirimbo zirimo message ikomeye, message y'Imana. Murumva ko atari je mu bisanzwe kuko sinari umuririmbyi. Ni ibintu nyene Imana yonyene yikoreye irampa. Novuga yanyigishije impijwi ryo kuririmba igiriki, donc ni Imana yikoreye ico gikogwa, indirimbo zarasohotse. Ubu rero kuba turi muri kino gihugu cy'u Rwanda uyu munsi, nuko twaje kugira ngo duheraheze indirimbo zitari zaheze, no kugira ngo Imana impaye opportunity yo kuvuga iyi message, iyi témoignage, nkuko Imana avuze ati intahe yawe izofasha abantu benshi. Ndashima Imana bimwe bivuye ku mutima. Ndashimiye ko Imana ivuga igasohoza, Imana itabesha, Imana icigambiriye bifasha kifatika imyaka n'imyaka irabisohoza, kuko ibi yabivuze aci imyaka ishika itandatu. Mugabo uyu munsi Isaya yarizi ko nzoba ndiko ndatanga iyi ntahe, ndiko ndatanga ubutumwa. Rero izo ndirimbo hariho zitatu ziri kuri YouTube, izo zindi zitatu nizo twaje guheraheza tuje gukora. Ya hariho yaheze uyu munsi gombije kuri YouTube, ejo izo biri kuri YouTube twaje gukorera amasanamu. N'izindi mani dufashe tuzova ino tuzikoze ibidakwe dukora ama audio, mugabo zose tuzozishira kuri YouTube. Amazina yanje urumva nitwa Merise Irankunda. Muje kuri YouTube yanje muzirabe, mwumvirize izo message Imana ishatse kubahereza. Nukuri ndabashimiye cyane ku mwanteza umwanya amatwi yanyu mukanyumviriza. Imana ibampere umugisha.